Ngesi yoni yamazi lomfana phe yakhona iyamaza phe hleli khona uthi ngoku ngithetha nje apha amadoda amadala bemele zothetha ngalomfana kule nginginya emkila adisababa ayolindela lomfana kubuzwa ngqongwa ngamadoda amane alaphe azania amadoda eza nefilosofi mane aphe azania eyokuqala nguantoni mvakelimbeta eyesibini nguaphimda eyesithathu ngumthupheni ngunatsinga ngusobukwe eyokugqibela ngusitibiko ayikho enye maafrika aloo madoda eza nefilosofi apha kweli lizwe lo unyana ngunyana kasobukwe lo unyana ngunyana Marcus Garvey, William Tuboy. Unyana wakhe lo namhlanje silapha ubona le ngungunya kule nkundla. Itike iPAC sawucela khaya siyabulela ngokusiboleka unyana wenu. IPAC ithe mandizothi kuni ilivi ezoluthetha lokugqibela. Siyabulela ukusinika unyana wenu ngoba usebenzile phakathi kwethu akabahlabanga ngomkhonto oyintsa osobukwe. Akangatshanga idabi lesizwe. Ithi ufeka mani ufephi ethetha ngomhlaba owakuthetha ngosobukwe. Ngithetha yizo omsweshe okwaluma nkulumo. Le ndoda ifeka ngoku kulo mkhondo apho izawuhlala khona izawuhlala ke nosobukwe nosabelo phama. Nifika niyiboni pha nibe ngathi niyaya pha ningayi kuba nina anikayi enyanini ndimanithi pesi kuni ithi ze nizale ningayeki ukuzala kuba niyabona ukuzala kwenu kuphucukile ukuzala kwenu iyabulela iPAC ndizawungena ke kule ndima yomhlaba nakwazi ungayithethi maafrika ndikhumbule phambi uba ndithethe ngomhlaba umfakasobukwe inkokeli yalo mbutho uprofesa usobukwe ufika inkwenkwendiya ugwalelwe epitoli ugwetyiwe ngo-1960 ufika inkwenkwendiya iphume eaddis ababa ithunyiwe eaddis ababa ithi kuthiwa mandizokubapha ndikuthathe ndihambe nawe ubhaqele phel eafrika usobukwe wafuna iphepha nebolpen wabhala incwadi wayibhala ngesixhosa ukuze bangeva babayijongileyo nayo zingayiva le ncwadi uthi umfakasobukwe xa ibhala le ncwadi uthi usobukwe kethetha uthi ixhego lekhaya xa abantwana benomkhuhlane uthi likho umhlonyane liubeke libeke cam kweziko alisuki ixhego ligade ubukoti umhlonyane limane lipha abantwana icephe ukuze baphile lo mkhuhlana lo mfana umthunzi wenze loo nto khangalibaleka idabi usobukwe wayethetha ukuthi ke akanalibaleka eli dabi axelele abantu ajika abaleke abhaqe mhlonyana lihleyixhego lihlala cangomhlonyane ngo-94 maafrika asikhululekanga kutshintsha idyoki ihashilela belibaleka ebhandini obaleka mbethe baninji ndingaliyeka ndinelivakalise ngenxa yexesha. Kuthiwa le ndawo yiSouth Africa kuamendwe into eendoswe ngo-1884 kwi-conference of Berlin eGerman. Kodwa yinyunyana South Africa ithi ke ngoku le nto sinalo gama kuthiwa yinyunyana South Africa lathiwa ngo-1910 lathunyelwa kwi-United Nations. Ithi ke ngoku uMandela wasuka wathi yi-New South Africa phezu kwe-Union of South Africa ijaji yi-Roma Dutch law. Ayo Afrika law. Eyesibini into ekwenziwa ntathu sineflag esithukayo unobangela kuthiwa kwadlwengula abantwana kwadliwa abanye kwaxhelwa abanye yile flag kuthiwa yi-rainbow nation. Itheli lizwe liyenyu kapi lehule lelizwe. Yokugqibela into yokwenziwa njalo sinepolisi ezenoba uMandela eyijaji emerika ngo-95 yapasiswa ngebhotile kajuni ngo-96 yaqala usebenza ngo-99 kwaye kuthiwa izenobeki izenomandela kuthiwa igiye. Igiye ke ngesixhosa ithi olambileyo yokuhlala elambile alambisise ohluthiyo ahlale hluthi ahluthisise. Ithi ke umhlaba ngolowo unezixhobo ithi ke uvumelekile umnikazi ikhampani kakhulu uthethe ekhampani engakhetha ithethe eMzantsi Afrika kugwetyele izandla umntu oza nemali uzawutyekwa usasa. Ipolisi esisebenza ngayo niyivotelayo nina. Mandibuya ke ndigqibezele le ndima omhlaba. Ma-Afrika, i-PAC kayithetha ngomhlaba. Okokuqala, amanzi alapha emhlabeni. Sithi ukutya kulapha emhlabeni, ulala apha emhlabeni, igolide ne-diamonds lapha emhlabeni. I-PAC kayithetha ngomhlaba, ayithethi ngomhlaba wasemaXhoseni. I-PAC ma-Afrika kayithetha ngomhlaba iqalele lwandle apho kukwimveliso ifishi neminenge iphaya lwandle ithi ke makuyene kwingqoka gavumenti weli lizwe aqale amaxheko namaxhekoze eli lizwe iqale amkele i-15,000 ngenyanga izirandi neti 15,500. Nithi ke eyesibini into ithi kumhlaba kasithethe ngomhlaba kuzobakho le free education sithetha ngayo. Sibuye sithethe ngesibhakabhaka ipepsi kayithetha ngomhlaba ithi kukwilanga kukwinyanga kukwinkwekwezi lihlabela langa kutshisa umhlaba utshisa amanzi kwanyuka umfuka kubuya imvula. Negolde, nekopa, neabertone, neplatinum zingene kwingqoka government zingayi eMerika. Nithi ke xa siyigqibezela le nto kwakhiwa izindlu kwakhelwa abantu belili ngoba i-PAC into eyifunayo ifuna urhulumente wama-Afrika owakhiwa ngawakhela ama-Afrika usakhiwa ngama-Afrika phantsi kwenjongo neemfuno zaseAfrika izwe lethu.